Yen sha se ye na yen fa mfiri ba bi na yen bobo mu fa medru efie. Na said ye be ma eye public bank na Adom City Real Estate. Omo dwuma di omo edie betimi akwa anim na Ghana fo enya mfa so bebre edie afim ni ntino. Enam so ama omo de dwuma di bi ahye so a edi cancer entiase apam omo edi omo sa ahye nkrata ase. Na ni nyam mu na akye se omo ba beba behwe ama Ghana fo ho atom e wo sika se mu edwuma omo eye no. E betimi edu akire na Ghana fo so no omo enu omo edi dwa omo asomo atom ye pa. Na ye uru abeku santana ono ene ye brand ambassador edema Adom City Estate one benefit ekasa ye bro mu ebo gatatata e won kramantem
Adom City Estate Builders and a Republic Bank omodo omunsa ahye enkrata ase a mo ekwo entiasie apam se beboa na Ghana fonso ehu eben han won e obebia wode wonti ebeto penipa wada mortgage ano ewo Republic Bank eye Reverend Frank upon yeboa wabra woni TV Africa Central for ekasa no no wotre botaye nti a womodo womho akwakwadon Adom City ene won aye sa adwumen eno akire no wotre mfaso dia Ghana fo Edwo hu ewuramu a womnso ebenya
ye adwuma ye ya ne se ye ma nipa Ghana for loans no mo de atoto adan ye ka mortgage asane kire na wotua ne kakra kra kra be ye mfie num mfie du mfie du num ena du no eye ade ba ko a edi mpuntuo ene nkoso ba oman biam nti bank na adwuma ne na koma so ade ne se ye mpɛ obi a owo oman yi mu a oyɛ dan a edan no hutwa ena finso ne bo ensha da enye din bebre se ni pantumento enti ena ye hwe ni se ye bepe Adom City Estate company na ye ni omo akanbom se omo si adan no ema public civil servants any private sector people no all main no na fe ye nso so no ye ma san ni pa no sika ebusia na omo de e to adan no
anso ha openi pa wo boa e bodo ruo e de ema Adom City Estate Company eye ora abeku agri santana wono nso e de futuo e kwade magana fo nyina se omo e to ensase anase efia omo ento ensase ana efie a o hawo ene amanie bia e metri ebi etese Adom City Estate Akwa suwa di adese ekwa magana fuwa se. Akwenya ababe daho. Ede amo mo se. Adom City Estate. Ene Republic Bank. Akwa mwabo mwa. Wamo de babe so masenu. Wamo enso mutre.
Ene de ye hui. Eye Adom City Estate. Adom Group. Ene Republic Bank. Eye mortgage. Ejesha wamo peso wamo de magana fuwa. Na tenze. This is the best. Ubiya bebi ya odi utibe to. In here. Na the me there wo Adom City Estate no say enye just house e home obi o ye adwuma bia ensom onfa ne ho enjim na betumi aboa